We have seen that amakhosi are selling land to business people, mining companies, giving land to foreigners to build malls. We are trying to show not only the chief, even the king, that we are the landowners here.
Sasesizala ngokuxoshwa ababelima amahlathi.
Indaba yokuthi bayahamba la ngabona nje imoto ifika zayingena zimba kwathiwa imayini la ihamba manje.
Ukuthi batholani kasasa.
Babizwa kanjalo wathi hayi kunomcebo lapha phansi mina nonke nizosuswa.
Iphakathi elilodwa likazipho akhiphe imvilophi, akhiphe imali ayifake emvilophini ayinikeze inkosi.
Kukhona lento emthetho yezobhekele nje uqhama usuzoshintsha imncedo.
Yabo nje babe mingali manje bafuna nale mizi ngoba ungekho nje.
Lihla ukuthi sidayiseke.
Sathola umbiko la ngomunye owas. Sebela kushuthi umuntu owayethengiwe wayeyinkabi kuthiwa akazobulala la.
Nami sengibuye ngiphile ngokucala. Kube ngathi yimi. Ngilale njengonogwayi.
Imayini niyibiza ngentuthuko. Imayini is a mass eviction project.
Ngoba kuyokwazeka ukuthi safele ukuthi imayini asiyifuni endaweni sakhe.
Phansi ngovalo phansi.
Phansi.
Kuzohlakazeka. Ngiyezwakala ngithi balo.
Hey, wozani lapha man.
Nobody can fight for us except us.